Sebenzisa isibali manani sakho ukuze ufumane isisombululo okanye umlinganiso wezi zibalo. Sinikwe usin weqondo u-28 nocosec weqondo u-28. Kwathiwa impendulo size siyibhale ngokwamawaka. Masizame ukufumana le milinganiso ukuba ingubani. Okokuqala, sebenzisa isibali manani sakho. Ujonge ukuba usin weqondo u-28 ulingana nabani na. Funeka uqaphele ukuba isibali manani sakho sikwimo yamaqondo, degrees ukutsho. Wakugqiba, uza kuthi ka ubhalayo, xa ucofa phaa kwisibali manani sakho, ubhale u-28, wakugqiba ucofe usin. Usin wakho uzovela engusin D. La D uthetha into yokubana sikumaqondo. Okanye mandithi sikwimo yamaqondo. Impendulo yethu ukuba uyayibona yileya inde phaa. Kodwa kuthiwe inani lethu masilibumbe, silibumbele kwiwaka elisondeleyo. Loo nto ithetha ukuba siza kuthi usin weqondo lwethu u-28 usondele ku-0.469. Inani lethu sesilibumbile ke apho. Asiyempendulo echanekileyo ngqoli ngoba silibumbile inani lethu. Masisebenzise kwakhona esinye isibali manani sijonge ukuba ingaba sofumana impendulo efanayo na. Ufuneka sitshintshe isibali manani sethu sibe kumaqondo kwakhona. Uzocofa phaa eli qhosha libhalwe second, ucofe iqhosha elibhalwe mood, kwenzele utshintshe uye kwiqhosha kwindawo ebhalwe degrees. Le ndawo ichaza imo yamaqondo. Masenzeni ke isibalo sethu. Sizokuba nosin weqondo 28. Masijonge ukuba ulingana nabani. Kwakhona ulingana no-0.46 nalamanani manintsi alandelayo ngapha ko-69. Sifuna impendulo yethu. Sifumane impendulo efanayo kwakhona yaye sifuna le mpendulo nayo siyibumbe ukuze siyibumbele kwiwaka elisondeleyo. Loo nto ithetha ukuba sifumana impendulo efanayo. Masenze u-cosec 28 sijonge ukuba ufana nabani. Into yokuqala ekufuneka siyikhumbule kukuba u-cosec weqondo u-28 uyafana nokuba ngumguqulelo ka-sin 28. Loo nto ifana nokuba ngu-1 ohlulwahlulwe ngo-sin 28. Ize ke loo nto ithethe ukuba ulwahlulo lwamacala wethu ngoku lubhalwa ngolu hlobo. Iba lelaa cala lide uze ulihlulahlule ngelaa cala iqondo u-28 avulekela kulo. Masisebenzise isibali manani sethu kwakhona sijonge ukuba sizofumana impendulo engubani. Sizokubhala ukuba u-1 umhlulahlulo ungafaka elaa nani lipha okanye uphinde ubhale kwakhona ukuba umhlulahlule ngosin weqondo u-28 ulingana nabantu. Ulingana no-2.130 nalamanani alandelayo manintsi. Kodwa inani sakuthi silibhale thina ngu-2.130 ngoba siyalibumba inani lethu silibumbele kwiwaka elisondeleyo. Masiqinisekise ukuba ingaba impendulo yethu iyafana na nokuba sisebenzisa isibali manani esahlukileyo. Kwesi isibali kwakhona siza kuba no-1 ohlulwahlulwe nokuba singathi ngu-1 ohlulwahlulwe ngo-x ngoba kaloku besesimbhalela sin 28. Ukuba uyajonga sifumana kwakhona inani elifanayo. Loo nto ithethe ukuba impendulo yethu yimpendulo echanekileyo.